Kaminuza y'umwizero wa Afrika ngo yategekana kugura igisata gishasha mu by'ubuvuzi cigisha umuganga w'umuryango Médecine familiale muri mu Gifaransa. Ibyo ngo bikazofasha kumugwashikira abaganga karuhariwe yabanje kubona n'umuganga w'umuryango. Kandi ngo haruhande kuvura bamaze kugwara bazomwitura ngo rafise no buhinga bwo gushikira abantu mu ngo zabo akabafasha kumenya kwikingira indwara bataragwara. Haba izisanzwe ziseseriza umutima zivuye ku bibazo bitandukanye biri mu ngo n'imiryango approche biopsychosociale mu Gifaransa canke kwikingira indwara zisanzwe zifata ibihimba by'umubiri approche biomedicale. Ibyo bikaba bivugwa na muganga Nestor NSENGIYUMVA arongoye igisata c'ubuvuzi muri Kaminuza y'umwizero wa Afrika. Hari mu ruganda rwahuje umushikiranganji butandukanye, ubushikiranganji bujejwe amashuri ya kaminuza, ubujejwe amagara y'abantu hamwe n'abahinga batandukanye bagwiremo abigisha muri kaminuza mu gisata c'ubuvuzi, aho bariko barabira hamwe ibikenewe kugira ngo ico gisata gishobore gutangura.
Kaminuza y'umwizero wa Afrika ifise ihangiro ryo gusahiriza gufasha leta mu buryo butandukanye harimo na cane cane mu magara y'abantu. Kugira ngo rero ivyo bikunde nuko abantu baba bafise amagara meza. Kugira ngo tumenye ko abantu bafise amagara meza ntitubimenya kubera ko twabavuye, ariko birakenera yuko tubasanga no mu kibano kugira ngo dushobore gukinga ingwara ahubwo ntibaze kuturondera kubera ko bagwaye. Ico rero ikintu bita médecine de famille no kuvuga umuganga w'umuryango ngerageje kubisha mu rumi rw'ikirundi ni umuganga w'umuhinga specialist. Uwo muganga w'umuhinga afise ubumenyi muri ibyama specialité yose ku rugero ruhagije kugira ngo ashobore gufasha umuntu afise indwara z'umutima, ashobore gufasha umuntu umukenyezi yibungenze, ashobore gufasha umwana, ashobore gufasha umuntu afise za ndwara zidakira, kandi afashe no gukinga ahubwo abataragwara mu muryango abataragwara ntibagware. Numu specialiste mwaze mu byumve neza, muganga w'umuhinga afise ubumenyi butandukanye ku rugero rukwiye kugira ngo afashe abana, afashe abakenyezi bibungenze, afashe abafise ingwara z'umutima, afashe abafise novuga nti ingorane zitandukanye.
Umuganga w'umuryango ngo ntazobaje gukuraho abaganga karuhariwe, ahubwo ngo azobaje kubarimura umutwaro.
Abo baganga ntibaje gukura ayo yandi novuga nti abo bandi baganga babahinga, ariko no bibutsa yuko umuganga médecine de famille ibice birenga 90% by'ibyo umuganga cardiologue yabwirizwa kugirira umugwayi kugira ngo ashobore kumufasha mu buryo bwihuta, uwo muganga azoba ashoboye kubikora. Aha handi rero hahandi hariho novuga nti hakenewe ibindi bintu birebire cyane mugabo muganga umugwayi babanje kumufasha kandi akaba novuga nti ameze neza kubw'amagara yiwe, ico twita ari stable, niho rero dushobora ashobora kumurungika abonye bimurengeye kuko nta muntu n'umwe adafise novuga nti rugezo, abonye bimurengeye arashoboye kumurungika agaheza akamugenda kundi muganga. Reka ndababwira akantu, igihe nari mu byigwa mu gihugu cy'Ubwongereza, novuga mu gihugu cy'Ubwongereza ni igihugu giteye imbere cyane mu bijyanye n'ubuvuzi, ariko jobe nari mu gisata cy'ubuvuzi cya nehoroji kuko nsanzwe ndi umuganga nehologe, naratangara mu kubona abagwayi baza baje barungitswe n'uwo mu médecine de famille umuganga w'umuryango bashikira umuganga nehologe wa muhinga mujanye n'iby'ubwonko n'imitsi n'ibindi bamushikira batevye cyane, bamushikira batevye mugako bamushikira batevye ntangurane na ntoya bitwaye kubera ko ibintu byose byibanze ibintu byose bikenewe wa muganga bita médecine de famille aba yabikoze. Ni kuvuga rero nta kintu na kimwe kiba cyihuta kuri uwo mugwayi kuko ibyihuta byose wa muganga aba yamaze kubikora. No muri cya gihe arindiriye kuzobonana na wa muganga w'umuhinga, muri cyo gihe arindiriye ibikenewe bishitse akagira ico twita urgence, amagara yiwe agasubira kumera nabi aca subira kuri wa muganga wiwe, wa muganga bita médecine de famille umuganga w'umuryango, akamufasha gatunganya amagara yiwe mu kurindira ko azobonana na wa muganga w'umuhinga bita nehologe.
umuganga w'umuryango ngo azobaje afise akashoka adasanzwe kuko ashobora gusanga abantu mu kibano cyabo
mu muryango harimo umushinga ntahe hariho umukenyezi harimo abana harimo n'abasokuru harimo n'abasokuru rero murumva yuko kuko twavuze duti numuganga wanashima urabona uno munsi umuganga twebwe abo turi numenga turi abaganga babagwaye ariko uwo muganga w'umuryango numuganga wabagwaye nabakomeye rero aragenda mu kibano no kuvuga ngo zangorane zose ziri mu kibano dala community byose araheza akabyumviriza kandi akagira ikintu afashije no kuvuga rero kimwe mu bintu bimutandukanya cyane n'umuganga wundi nuko byukuri n'umuganga wo mu kibano agenda asanga abantu mu kibano agaheza akabafasha mu ngorane bafise zaba izaya magara y'umubiri biri tubona ariko kandi no mubijanye namagara twita mentale cyangwa psychologique cyangwa mu kibano muri rusange